ngoko yonchema zinu sabano wase ukaso chema karahana karashinda na kwa heri wanyangwele
Thank you. Hasani horazaniwa Maune ihuziwa Zubani hinatiwa Umali nangazi jaga Zozi zamisiwa
Ewa Comment y'a mafia la tenue.